All the lies she has seen. Da 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 da. For her profit on the street. Da 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 da. The high lost years that's to grow. For his time, da da da. He'll be nothing when he's old. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da